What did the city look like when you were a kid, Koro?
It didn't look like this. A bit more green, heaps more trees.
What do you think the future will look like?
E hara te huarahi ki te tau 5050 I te tarapeke kotahi. He hikoi rautaki kē. Mā te urutonga o te āhuarangi, mā ngā whakataunga o te whakawhitinga toitū, mā te punga o whakahauhau. Mā mātou he hawhianana ngā ahumahi kia whakaheke tuku ngā waro. Mā te whakahaumaru, te whakamā, te whakatoitū hoki tō tātou wai Māori. Mā te mahitahi e tutuki I a tātou.
What do you think the future will look like?
I don't really know. But I do know it's going to be very, very different. Let me tell you something that my koro once told me when I was a tamaiti. Ko ngā pai tawhiti ki a tata, ko ngā pai tata whakamaua ki a tina. The potential for tomorrow depends on what we do today.